tugira amahoro umutekano n'iterambere no kumvikana mu bikorwa byacu bya misi yose. Ubwa mbere na mbere imbere ko gira icyo nshikirije n'inama ya mbere dukoze kuva uyu mwaka utanguye, kandi nk'uko waturagije Imana yabivuze inama twari twayitegekanije kuyikora mu kwezi kw'icumi na rimwe biranka, mu kw'icumi na kabiri byongera biranka, mu kwa mbere sinzi ko byakunze umugani sinzi akantu nigeze kumva akavuga ibimeze uko, no mu kwa kabiri sinzi ko byashobotse, ariko uno munsi Imana yabidushoboje, umunsi Imana yabidushoboje. Nagira rero ku izina ry'Ubushikiranganji banze mwebwe mwese n'imiryango yanyu ndabifurize umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uzobabere umwaka w'ibikorwa byiza, umwaka w'amahoro mu miryango, umwaka w'umwumvikano mu kazi dukora ka misi yose, eka mbere n'umwaka wo guhinduka, kuko iryo hinduka niryo nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye atwiteze ko, kuko niyo twahinduka tuzoba turiko turakora mu ntumbero yiwe. Ijambo rigira kabiri, nagomba kandi kubashimira ndabakengurukira cyane bimwe vuye ku mutima mwebwe mwese mwatumiye muri iyi nama. Ndabakengurukira cyane ukuntu mwitanze mutiziganya kugira duhangane na cyakiza cya coronavirus. Ndazi ko mwakoze ijoro n'umurango, ndazi yuko mwaduze imisozi, ndazi neza yuko hari misi myinshi yaheze mudafunguye mugabo ku neza yabene gihugu kugira by'ukuri uno munsi tube twicaye aha twicaye ata muntu n'umwe yambaye agafukamunwa. Niteka rero nico kubashimira, ariko kandi tubanza tugishimira n'Imana yacu kuko niyo yadufashije ibyo dukora byose itabidushoboje twe ntavyo twoshobora. Nagira hambere ndabasabe mwebwe mwese mwikomera amashi. ubugira gatatu nagira kandi nkengurukire abo bose bagiye barashira mu ngiro ingingo zose leta mbyeyi leta nkozi yacishije mu bushikiranganji wacu mu kuzishira mu ngiro nongera kandi ndabatera intege mpamagarira rero abatazisize mu ngiro nabo kwikubita gashi kuko ibihe ni ibi umworosha yavuze yuko tugi uno munsi ari umunsi wo kwevaliwa rezensirikisiyo zagiye ziratangwa iyo turiko turevaliwa rero instrikisiyo zagiye ziratangwa uko zatanzwe no gushimira abazisize mu ngiro nk'uko byari bitegekanijwe hanyuma tugahamagarira abo byagoye kwikubita gashi kuko batikubisa gashi mu nyuma nibaza yuko atawogumarindira umuntu ariko arakwega amaguru tuzosha turondera abo tujana bashobora kuja kuri vitesi turiko ariko ibyo sibyo twifuza gushira imbere cyane ko twese nkuko nyine icyubahiro yabivuze ati twese turi kumwe birashoboka twese tujane twese turi kumwe kandi birashoboka mugabe ikibazo gihari nabantu gushika n'uno munsi bijijanye imitima muri iyo ntumbiranye n'icyubahiro bo baguma bibaza ngo ntibishoboka abo rero bazokwama bahuye n'ibibazo bazokwama bahuye n'ingorane ariko nagira ndabamenyeshe yuko twese turi kumwe birashoboka nk'uko nyine icyubahiro yabivuze kuko burya butumwa bwanye n'icyubahiro niwe ibwirizwa nshingiro ryacu ryahaye ikibanza gikomeye Imana yahaye ikibanza gikomeye Imana userukira Imana ngaha mu Burundi wa mbere avugana nayo ni nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cacu avugana nayo rero ibyo yavuze niyo yabimucishijemo birashoboka nagira umuntu yijijanye imitima ndazi yuko aho mugerera kuri kontware aravyumviriza ngabageze kuri kontware bigaca bihinduka abakaba ariko baravyumva mugaba bashika kuri kontware ugasanga bavuga ya muhe nagira ndabamenyeshe nk'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ko iyi ntumbiro ya leta mbyeyi leta nkozi nisubira inyuma uwo bakijijanye imitima hakisubira inyuma wijijanye imitima niwe azosigara inyuma natwe tubandanye tugende hanyuma azodusanga aho tuzoba tugeze ikindi nico nari gutangurira ko ariko nagira ndagihereze ko kubera yuko ndagihereje ko kubera nzi gituma ndagihereje ko nagira kandi nongere ndabakengurukire ariko mbanza gukengurukira cyane nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi wewe mu ndinganizo ya leta mbyeyi leta nkozi yiyumviriye yuko leta mbyeyi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwofatana n'ubushikiranganji bw'umutekano nagira ndabasabe mu ntiza mashi tumukurira ubwatsi ibyo ndabivuze kubera iki ubu bushikiranganji aho bubereye bumwe baba abajejwe igipolisi baba abajejwe intwaro nibaza ko mubona ivyamwa birimwo abashaka kubibona naje n'umushikiranganji ndabibona ibi byamwa rero byatumye umutekano ugumuhagarariwe neza igihugu kuva ku mipaka yacu iyivikagera na mahoro n'umutekano mu gihugu hagati abantu baratekanye abajejwe intwaro bakorana neza n'abajejwe igipolisi kubera yuko abajejwe intwaro ibyo byose barabibazwa kuko mu byo bajejwe birimo narabisiguye kenshi nyene cyo barabisiguye kenshi ko ujejwe intwaro ari waserukira leta mbyeyi leta nkozi umwe wese kuri nivo ariko ivyo navyo rero biragaragara neza yuko umutekano wacuguma wiyongera mu gihugu cacu kandi sagaseshwa rumuri uretse ivyo wadusize mu biganza by'Imana yavuze byihindagurika gibihe usanga ari byo uno munsi usanga biriko biraduciramwo navyo hari ivyo dushoboye nkuko yabivuze mu gukingira ibidukikije hari ivyo tudashoboye navyo tubiragiza ya mana yacu kandi ndazi neza yuko izo bidufashamwo havuye rero uko gushima ibikorwa byagiye birarangurwa nagira ndabamenyeshe yuko intumbero y'iyi nama ko ari yo gutera intege umumwe wese mu bikorwa akora gutera intege abariko barakurikira abariko barakora bakurikiza intumbero ya leta mvyeyi ya leta nkozi hanyuma twongere tunakebure cyaje duhumura maso ku bantu batarabona iyo ntumbero hanyuma tumaze kubona ibyo mwagiye murakora nibaze mwagiye murahura nabyo turaca twicara muri wa mugambi wa leta yuko umukoresha yicarana n'abakozi turaba intumbero nshasha twofata kubyo byaragoranye maze navyo tubitorera inyishu hama twese tugende turi kumwe ata usiga inyuma twabakoranije rero kugira tugire isuzuma giyaguye kuri les instructions zose mwagiye muraronka maze tumaze kugira iyo suzuma giyaguye duce tuboneraho nakajyo ko gutera intege abo byagenze neza hanyuma no guhana impanuro muri ya ntumbiro ya Son Excellence yuko twese tugenda turi kumwe kandi imigambi mikuru murayizi igihugu kiriko gikorera ko ivyo dukora byose tubikora twisunze le plan national de développement kuneza yabene gihugu ariko tukayikora kandi mu ntumbero yo korohereza umwene gihugu mu bikorwa vyiwe vya misi yose kuraba ku umwene gihugu ibyo yifuza byose abironka uwasohoye isuka aronka vya nkenegwa hanyuma mbere akaronka n'imbuto zirobanuye kugira vyukuru wasohoye isuka wese ejo wa muntu uronka ico ufungura hamwe n'umufuko nawo nyene uronka amafaranga kandi tubandanye tugwanya bakaboko muri yo ntumbero y'iyi nama gutunganiriza abene gihugu atacho tulinze kubasaba kugira ibazo vya bene gihugu ivyacu kuduza umwimbu kubungabunga imitungo ya leta n'iyamakomine gusubiza mu vyayo leta na cyane cyane kubijanye n'amatongo yagiye yihagirwa n'abantu eka mbere n'amakomine agasubizwa amatongo yagiye yihagirwa n'abantu kugwanya ubunebwe mu gihugu barabivuze kuva kenshi amarigara kugwanya abakomisiyonere kwitwararika isuku gukurikirana ibikorwa bya bene gihugu ibikorwa by'amashyirahamwe amwe twita kwa daharanira inyungu za politiki gukurikirana ibikorwa by'amashengero gukurikirana ibikorwa byose bibera mu gihugu atana kimwe kiducitse kuko tujejwe intwaro na gitezwa kuducika kubera yuko ujya mwene gihugu ni gwacu kandi natwebwe na umwene gihugu ari gwacu natwe turi umwene gihugu nuko gusa imana yadutoranije muri abo bene gihugu ikadushira imbere ngo tubaje imbere tubabera abasuku by'ukuri hanyuma tubuzurize ariko tubuzuriza tuzi ko natwebwe nyine turi muri bo nyene nibiwe bimwe byeje ubundi cyadutangira kuza turabakuma dukoresheje abapolisi twahawe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi tugabanye kuza turabakuma kuko umutekano mukuru nibo bawucungera ama tugabanye kuza turazungagiza ifunguruzo ku ikaburimbi guza tutagiye kuwaraba mu misozi yo bari ibyo byose nibyo duhamagarikwa hanyuma tubuzurize by'ukuri tuba abavyeyi umumwe wese mu kibanza arimo